Ovyana mienu wanga pano bambu bizono zore ndene Abigail ndi muwali mtesho makere kwa mazi chitaka zao pute ndisha ure ndi ngona wafunzi unaro endo rune vorodi shkana vora dhiru chimbila nefala ono dhibi arudi sara kagaranga hangi ini pezi na asi otanga zengwe ndi masi ya Abigail kwenta kineza kama kere kwa FM
masi ya Rabuti
Kangwe Abigail rikora toma nefati rikora umbo zapati jesu makere kwa FM ure Abigail ndi njina hone wangapi
Abigail and Abigail Munyai, one of which Tandani and Richard Hanefo, the one of Funzi Munyai, and Abubaba Nachibizo Hanefo Chitandan.
Betsy had the ball and I must say in a man when I were on a referral on a combination of the report already.
Hey, nansinga banga mawe vo mafungo. Ne ndi mumwali wa bugu, bugu yanga EP from the view of a preacher's kid. Iva ichiku amba nga havu chilo, rohu seda nga mato awana wa mfunzi, mutu obedewa uchivu zoni. Iva kwamba tuzo sambana nao, depression, divorce, abuse, zitu zono nga jesho, jiwa tuku kwame yanga heyo bugu. Sezi ha, ati mumwali wa bugu fezi, ndi grafu tinda mwari ane nda tuta vangwe mwari nabo upublisha zibugu zavo ndi zone zombisa wako na mna mwari
Efezi zone zine chiko diva tosa kawari wako nishkina vore wa publisha zibugu zavo atira ndi zipia zune vore ine nava nishko toda ndi ya banga kawo
Ne, however, to the world of the Mutodin Pelaho, Ujima, now very Zam Lorawe, now raises to Ajungo de Wana routine. He got them to Oquatao, he got them to Ono Bibiwa, he got them to Asa Tima Timi Kazi at the Buddha Uchiron. The Amborkachona chose me right out Uchironi, what the Rana Zikaye do go from Banana, what the Rana Zutu Zingisness of Ashi Kate, I said, we have. Rinevane karari nende kushuma na mtu anene ni mune okwatange ni mune jitoro mshumo wone une uleruwe
Abako budzisa patere bare budziseli wanepo kwa Abigail na zunore karari nende mtu anevore kana nende mtu anevore ndeko rotoma rotoma ungwara bugu na nepo ni adishuka anevore na dechimbra zuzu stepe na nekara ni dito dayono ya anevore ubono peza kangu ka ungwara rosore yore ipublishiwe
Naruti. So the difference can be na dumwe the publisher and the ori nende fara chanda cha mtu va mathomoni ne mune ndi chinwara yanga bugu zvonkondera nga manda hausi na ngerechedzo hausi na thuso ndani sa divu uri ndotoita mini gai nga nḓira ḓe na tshelede ndori ndani sina uri huna muthu ane a khou investa kha zwine ndi khou ita zwone dzi publishing house kana dzi company dzedzi dzo publisha hausina na muthu na muthihi ono nyago u kwamana na nṋe kana na bugu yanga sa nyukama that why na nṋe ndo ḓivhudza uri ndi tea uri ndi thuse vhaṅwe vho no nga nṋe ndi vha thusa nga nḓila ine onoyo muthu a khou ṱoḓa thuso ngayo so a thina one way fits all ndi a ita uri muṅwe na muṅwe ane nda vha ndi khou mu thusa ndi sedze ṱhoḓea dzawe as an individual ndi mu thuse
As a writer, as a publisher, ni nga ri zwitepe zwona zwitshimbila zwo vha zwo leluwa kana ndi amba vhunga musi ni tshi khou tshimbila lwendo lwo no vhuya swika musi ni tshi yo publisha bugu yanu
Hey, it was a good one. It was a good one, especially with Namtu Obiao as the eater. Na shu mwari hobo makuanga utoboru mashiduma vibabo noroba nga shunga chinenda toma nga mpo yanga yu mwara so house nori ndi nga dofti nda babudzisa uri wane bachu ya wakona mwara tibu ndi kari babo tositisa hani sino evla zitu siya konda nga manda especially kashangoline zibugu batu asivanji vono nyago zivara vhathu vha ya bvafa u vhala bugu vha ya bvafa na u dzi renga hu itiwa no pfhi kharari u khou nyaga u dzumba tshiphiri u tshi dzumbe buguni ngauri vhathu bugu a vha to dzi pfhesesa so ho lwendo lu vha lu tshi khou konda lu nyaga muthu o khwaṱhaho nga maanḓa zwi nyaga muthu o to ḓivhudza zwavhuḓivhuḓi uri kana hu itea mini kana u itea mini nṋe a thi nga ḓo u litsha u ite zwo zwine ndi khou tea u ita zwone
Well, Abigail, hu na vhathu vhanzhi nga ine ndavhane ri khou lavhelesa from today avha tshi swika na vhori vha themba kha ṅwedzi publisha nga u tou ralo na pfha muthu a tshi ri hai nṋe ndi ḓo tou ṅwala nṋe muṋe nda fhedza nda mbona zwo ri vhuya i khou publishiwa What can you say to them? How are you different from other publishers?
me, I have a lot of benefits. Chona chona chenda chita, uva kongwara, u editor, u designer, cover ya bugu, wana zi printer, wana ISBN number, vote process yote ndoto detail and ndote. And nendia, ndindu nivando ufara chanda chamutu vama tumoni, nda doa futi nda tike zanga zine za wafu togo fira zote ndu maketa hila bugu. Nda zinonono ingwara mara nitamininga ayo. Zinonono ipublisha, nisa kavo nyi. Ngori vatu manji ndipa ngwari vazibugu zine kuzirana zumaya ni avu azikovariwa abako zi market abako zi distributor so ne from matumoni achona chumwe chine chato deka process uskela magumoni divandi ane kondo farakanda diju kotikeza ezo tuzia konda badu wanare kasha angoda na mufu
Fetzi Abigail, Rushaka, Rushini Toda, Rushkana Bora Rani Wanangapi, they are those who maybe about the Nyagor no man Rito Tangana face to face, you know, Madwana Jack on the Rito Temba Mutu Akure Tari. How are you going to communicate with them? Can Abashini Nyagabani Wanangapi?
Vanga Dingwana ka cell phone number Yangavanga Dingwana, Iri 064-820-1306. This 064-820-1306. Valavane Vonya Gutongwana email address Yanga is info@abigailmunyai.com. info@abigailmunyai.com. Zimozoriwa vato googler Abigail Munyai. And the one are going Wangamanda just by googling Abigail Munyai. Whoever is a profile younger, whoever is a Rivacono, one and Gotavanya, and the link is Vazuhone, or if somebody can go one at social media, with Facebook, na the Instagram, na YouTube, it's just Abigail Munyai.
Apezi Abigail, and if you're a Mreza, and I'll see Andy and Banabashi, so make it away from him.
Auna chisa kona zei. Auna chisa kona zei. Zazuna kuro votusa mwe ane ava jere u publisha bubu yawe. Kanyi mele yene yo ine yava ishu kukonda. Ine umutuwa depressed kana afasi handango ine ya mkondi sera vushiro kana ya mkuna zinungo. Oo ine ya mwitora apuri, you know, u depressed. And unlimited in the bars. If for you to shikono wala bugu, if for you to shikono I publisher, bito ba proof ya uri ahuna chine cha konda nchini shangoni chini na chini cha kona ge.
Aiwa, Abigail, rukuli wanga manda chpinga chamu atirandishita na kupena zuna reporta chare sange ninda bado shukene warabani kwa mazunja ngeni karna kuna watu seza kau shukene wale namba itala zuna rebugu zabo zipublishi we na biamba na zoro nda rukuda toma nefoko publisha pezi retoma fansi richuko shukene wale atakura nubio shuka ngeni mchuchu shukene wale apublisha pugia we na hwane no market ya the two seza ratari It all comes down to love. So make your family, the ribbon of the coom. So you come and the repair and go happen on.